Ranyisi nyiso Sera, odonjo e somo winjore.
Owinjore,
oyude kai, ikore mar dhi kode.